Kuyekwa memeza abantu bonke mandulo kumemeza abantu abadala kangaka we bantwana ngisalalele nga
umbiko wokufika kwentokozo enkulu nanzo wenkanyezi enhle naso
sonke mama
elandelwa izinsizwa sivele zweni lonke
Baba, Baba wami,
Baba,
Baba wami,
Pesho lakho, simemeze ngaswelinye, sithi ifikile, inkosi yamakhosi, yinhle naso sonke, asilandele, khona sizophumelela.